done here, we don't know where to go.
I know. Yeah, but now we are in the same. Now we are together in one video.
Yeah. Yes, hello everyone. Oh, here he is.
You have to look here now.
Yeah, there. There. Yeah. I am looking there now. I feel like that. Should we sing a song?
Yes. I think you start something telling me.
Rock you. You just come here, we say 1, 2, 3, and then we do the puff, puff. So. Da 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 da